路没有差个度，把心神给变了，阿嘿罗斯巴耶森，阿努伊莫伊安伊利亚，阿扎莱恩尼泰罗。Chakati Kabyal Nuniro Imel Chakati Kabyal Nuniro Isang sang 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 Isang emai Isang sang 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 Isang emai Mel cha ti ro, kabial nu ni ro. Kamel cha ti ro, kabial nu ni ro. Ka zay 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 zay, ka zay an ti chi. Ka zay 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 zay, ka zay an ti chi.